Hello, hello guys, ndabaramukije nizera ko muri amarembe aho muherereye hose. Ni Imperial TV gerageza ibyo ishoboye byose kugira ngo ibanezereze ibazanira amakuru ashushe, amakuru agezweho, amakuru aba karavugwa mu gihugu cyacu Burundi na cyane cyane muri Buja Flavor. Rero amakuru yacu uyu munsi ni abaririmbyi bo mu gihugu cyacu Burundi abenshi muzi kandi mukunda, abaririmbyi bakaba baratuma abantu benshi ashobora kwibaza ibazo bigenda bitandukanye. Rero mu mwanya ariko reka mbanze ndabasabe umuntu wese ataragira subscribe kuri channel ya Imperial TV. Guys, please, banza mugire subscribe kugira ngo mubandanye muba update mu biganiro byacu, barabitse ko tutigera tubagwisha hasi. Nuko nababwiye rero namakuru y'abaririmbyi bo ngamu kigo cacu Burundi akaba baratuma abantu bashobora kwibaza ibibazo byinshi bigenda bitandukanye. Nk'akaro rero tuko turabona abaririmbyi batari bake muri imisi bako barabatizwa, abenshi bakavuga yuko bakijijwe, abenshi bakavuga ko bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Rero abo baririmbyi n'abahehe ni bande? Reka turahera kuri Mosesbrown. Mosesbrown ni umuririmbyi wo ngamu kigo cacu Burundi, abenshi muramuzi kandi benshi muramukunda, murakunda ni ngene aririmba kuko yakunda kuyita ngo ni the voice killer. Urumva ko mwese benshi muramuzi n'abantu benshi bakunda uko aririmba. Yahoze rero aririmba indirimbo abenshi bita izisi, akaba arizo sekila ngamu kigo cacu Burundi. Akaba ari Mosesbrown rero twage tubona ku mastati watangura kwandika ko yakijijwe, yatangura kwandika ko yakiriye umwami Yesu, abantu bakaguma bibaza yuko ari buzz canke ari blague ziwe nyene, ariko mu nyuma tuza kumubona ari mu mazi ariko arabatizwa. Abantu birabatangaza benshi ariko mu nyuma aje gutangaza yuko yakijijwe, yavuye mu byo kuririmba indirimbo bita izisi canke sekila, ariko agiye kuririmba indirimbo zo gukimbaza Imana, abantu bavuga ati ni byiza cyane na tere imbere. Mu nyuma ya Mosesbrown tuzo kubona umuririmbyi yahoze mu mugwi The Cousin, umugwi warimwo Aha Flow Shan Queen, wanatanguranye n'umwigeme yitwa Olga, ariko Olga heads Miss Mikeya acara uvamwo, ariko bari basigaye ari batatu gusa. Umuririmbyi yansonde ni Bamso, yarasanzwe ari umurapper wa muri The Cousin. Uwo muririmbyi rero ni abantu benshi batari biteze kumubona ariko arabatizwa, ariko ni mu mwanya muto twaje kumubona ari mu mazi menshi akarabatizwa, abantu benshi bariyumvira ibibazo ati mbega ibi n'ibiki, byamufashe Bamso, byagenze gute? Ariko turavuga ati ni byiza yuko umuntu ahindura kandi n'ibisanzwe ko umuntu ahinduka akabatizwa ni buzima ngaha ku isi no kurondera n'ijuru ni sawa. Ariko harundi mwigeme rero yaje atangaza abantu benshi batangaye, bari bazi ati ibi bintu nibiki, mbega byagenze gute, byamujemo gute, byatangwe gute, ubwo yashobora kubyiyumvira. Umwigeme nawe karatuma abantu bashobora kwibaza ibibazo byinshi bigenda bitandukanye. Suwundi ni Mokens, umwanditsi w'indirimbo Nshaka, indirimbo mwakunze cyane, umwanditsi w'indirimbo Ndafuha, ari kumwe na Kidumu Kibido n'izindi nyinshi nziza zigenda zitandukanye. Uwo mwigeme kazi rero cyangwa umwigeme w'umugwigo cacu Burundi twagiye tumubona ariko arabatizwa, abantu bari bazi ibintu ati mbega ibyo nibiki biriko biraba. Ariko inyuma yuko abarundi benshi bibajije ibibazo byinshi, Mokens ariwe Monna Walda yaranditse ku rubuga rwe rwa Instagram amajambo akurikira, aravuga ngo nafashe ingingo nziza mu buzima bwanje itariki 2 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2021. Arongera aravuga ngo umwaka w'2013 nakiriye Yesu nk'umucunguzi. Byamfashe imyaka 8 kugira ngo mfate ingingo yo kubatizwa. Urumva ko byamufashe umwanya munini kugira ngo ashobore kubafata ingingo yo kubatizwa, naho yari yarakiriye Yesu nk'umucunguzi mu buzima bwiwe. Yongera arandika kandi ngo muri rw'Icyongereza, but better late than never, aho mu rurimi rw'Igifaransa bavuga ngo vaut mieux tard que jamais. Muri rurimi rw'Ikirundi rero ni kuvuga ngo wopfuma uteba ariko ukabikora. Rero urumva yuko yatevye kubatizwa ariko aruhukira kubatizwa mu nyuma. Akarangiza avuga ngo Mana warakoze, Mana urakoze kuri byose. Rero n'amajambo yavuze Monna Walda bisigura yuko yari yarakiriye umwami Yesu nk'umucunguzi mu buzima bwiwe umwaka w'2013, ariko akaba yafashe decision canke ingingo yo kubatizwa haheze imyaka 8 itariki zibiri z'ukwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Abantu benshi bakuba ribaza rero ati mbega byagenze gute kugira ashobora kubatizwa, mbega yoba yakijijwe, yoba yakiriye Yesu agera hebe kuririmba indirimbo z'isi, aje kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana nka Mosesbrown. N'ikindi kibatangaza nuko Monna Walda canke Mokens yaraheruka gusohora indirimbo yiwe ndafuha ari kumwe na Kidumu Kibido. Iyo ndirimbo ikaba yashitse ku rubuga rwiwe rwa YouTube itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, haheze indwi zibiri gusa iyo ndirimbo isohotse nawe aca arabatizwa. Rero biratangaza abantu benshi ati mbega yoba yahebye kuri indirimbo z'isi agiye kuri indirimbo zo guhimbaza Imana. Rero nibyo turindiriye, nibyo twe kuraba. Reka ndabashimire mwebwe mwese rero mwari kumara nkurikirana kuva ntanguye kuganira namwe. Nizere ko mwaryohewe, nizere ko iyi nkuru yabashowe kubaryohera. Nimubandanye mugira subscribe kuri channel ya Imperative kugira ngo mubandanye mo update, nkuko nabibabwiye. Turabakunda cyane, ciao.